life is quite alright. I need you, baby, to warm the lonely night.
君の瞳に恋してですね。
I love you, baby. Trust in me when I say.Oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I find you stay, I love you, baby. Trust in me when I ask.
Da 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 she wonderful? Isn't she precious?